If you and Ngāpuhi find out how you vote to give Tūhoronuku your mandate to negotiate our treaty settlement, go to tūhoronuku.com or call 050-866-447. Ngāpuhi, this is our time. Me mea no Ngāpuhi koe. Eke kei runga o te pūrangi, tirio me pēha te pōti. Whakamahi a tūhoronuku.com. Nā mawaia, kore rima, kore waru, ono, 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 whā, whā, whitu. Kia tū te kā e te whare tapu o Ngāpuhi.